biyani na je can ya bi na ku da nisa wallahi alai to ne go fu ko palau ina zama yi suna kan ka kan da jiwa a foro wata go
passengers for 57 this is your destination.